bosigo bjo sedi e go moporesidente wa peleng Jacob Zuma gore a na o tla robala bosigo bja gago ba mathomo go le gong goba aowa se ka ge nako eo a beng a e filwe e mo tlile ka phefong ga jalo sephetho se go boeta pele bja sephodisa go mo tshwara. Zuma o lwa ka tsotlhe tseo a nang najo go e bona a sa ye golegong gore tsheko ya molaotheo e mo atlholetseng waga lekgwedi tse tharo golegong molatong wa gago wa go gana go tswelela pele ga komišene ya go nyakišiša go goga ga mmušo ka nko. O be a filwe matšatši a matlhano go ikiša ka boyena golegong empa a kgetha go lwa dikgorong tsheko.
All this court must be interested in, do I have in front of me an applicant who meets the requirements for the relief that is sought.
Go ipobola ga gago go ile go aganetswa ke baemedi ba semolao ba komišene le foundation ya Helen Suzman.
When the Constitutional Court set the matter down for the 12th of July, it knew that it had the power mero motu to suspend the execution.
My lord, there's a second point, very briefly, of principle. Superior orders bind, my lord. Superior orders bind.
Katlholo e betswe ka labotlhano ge di tlhatholola pharela ye ditsebi tsa molao di re.
The Constitutional Court is obviously our highest court in the country. No Constitutional Court order can be appealed or reviewed. It can only be an application can only be brought to rescind it, and that must be brought directly to the Constitutional Court.
Because Mr. Zuma did not hand himself over to a police station within the 5 days that he was directed to by the Constitutional Court, the Minister of Police then has 3 days to use all reasonable steps to arrest him.
Zuma o ile le go kgorotsheko ya molaotheo go leka gore ka tlholo kgatlhanong le ena e go golo morago empa se ga se thibele gore a se tshware bosigong bjo.
The order as issued on Wednesday, which is still alive, must be executed on, and if there are any parties that have failed to execute the orders directed by the court, they may be held in contempt of court.
Lekhono naga e tla robala ka litholetsi e emetse go bona ge ba tsone ya mapodisa le mo komishinara ba gagwe e leng bobedi bjo sephetho sa go tshwara Zuma seleng matsogong a bona gore a na ba ya go dira bjang le bona ka go gata ka boya ba ngwaletse kgorotsheko ya molaotheo gore ba tlhatlhe sephethong sa bona ba re ge ka se ba fetole nakong eo ba e filwego ba ya go mo tlhatlhela diseleng.
Tse re sa tswago go di amogela ke tse di reng maitekelong a mafelelo a go leka gore Zuma a pheme go ya kgolegong baemedi ba gagwe ba kgopetse moatlhodi mogolo wa nakwana Raymond Zondo gore a ntshe lengwalo le le laelago maphodisa gore a se moswaare go fihlela ge kgorotsheko kgolo ya Pietermaritzburg e atlhola gore kgopelo ya gagwe e atlegile goba aowa ka labohlano goba go fihla ge kgorotsheko ya molaotheo e thieletsa kgopelo ya gagwe ka la 12 July.